radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijana na 4.3 i Kigali na 93.3 i Karongi. Waeshatu akadomu radio yacu vw.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Igiciro cy'indagara mu Burundi kimaze kwikuba inshuro eshatu bitewe n'ibura ryazo ku masoko yo mu gihugu.
Iyo umuntu France igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure, ibintu zisanga ntugenda ngo usangaho ziri urazirondera. Rero ibyo ntibaba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoro afise kidashobora kumugarukana.
Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kuroba mu kiyaga Tanganyika mu Burundi. Muri Tanzania, abana babarirwa mu bihumbi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bugarijwe n'indwara ya bwaki. Ahandi ku mugabane wa Afrika, abateguye inyigaragambyo isaba yegura rya Perezida William Ruto bahinduye umuvuno. Naho muri Pakistan, igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyahitanye abantu batanu mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuhere kuyo hirya no hino ku isi. Abateguye imyigaragambyo yo gusaba ko Perezida William Ruto wa Kenya yegura bagiye guhindura uburyo babikoramo. Bafashe icyo cyemezo nyuma y'uko imyigaragambyo y'ejo kuwa kabiri bayemo ubugizi bwa nabi n'ubusahuzi bishobora guhisura mbi imigambi yabo. Frederic Nkundikije.
Batunganya iyo myerekano bavuga ko ubugizi bwa nabi bibonekeje bwakozwe n'inkozi z'ikibi zarungitswe n'abanyapolitiki kugira ngo zitukishe abakora iyo myerekano zongere zishikirize imigambi yazo ataho ihuriye n'intumbero nyamukuru y'iyo myerekano. Bamwe muri abo bariko barasaba ko iyindi myerekano itekanijwe ejo ku munsi wa kane isiba. Ojango Omondi, umwe mu batunganije iyo myerekano, yagize ati bisa n'uko leta ya Kenya yabonye ko uburyo bwonyine bwo kuyirangiza ari ugutera akajagari, ubusahuzi n'ubundi bugizi bwa nabi buca bwitirirwa abatunganya imyerekano. Yagize ati harageze ko dusubira kwicara hamwe tukiyumvira ubundi buryo bwo guhagarika bwo bugizi bwa nabi kugira ngo dushobore gushika ku migambi y'imyerekano yacu. Imyerekano yo kwiyamiriza ingingo yo kuduza amatagisi yabaye mu kwezi guheze muri rusange yabaye mahoro, naho abapolisi bashwiragije abari muri yo bakoresheje imyuka ibabaza mu maso. Iyo myerekano yahavuye ivamwo ubwicanyi mu ndwi iheze inyuma yaho abari muri yo binjiriye ku nguvu mu nyubakwa abashinga amateka bakoreramwo, abapolisi bagakoresha insoro zica mu kubashwiragiza gushika naho abatari bake bayiguyemo. Umuvugizi wa leta ya Kenya ntiyishuye ku butumwa bwamusaba kugira icyo avuze ku byashikirijwe. Yamara mu itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri, umushikiranganji yajejwe intwaro hagati Kithure Kindiki yavuze ko ubugizi bwa nabi n'ubusahuzi byakozwe n'imirwi y'inkozi z'ikibi.
Frederic Nkundikije. Abayobozi babiri muri Mali batangaje ku gitero gishinjwa abajihadisti bo mu gihugu rwagati cyahitanye abasivili barenga 20 mu bwicanyi buherutse kubera mu karere ka Sahel karimo imidugararo. Eugene Mukankusi arakomeza.
Mali imaze imyaka isaga 10 yibasiwe n'abajihadisti n'indi mitwe yitwaje intwaro. Hagati muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba hahindutse indiri y'urugomo guhera mu 2015. Umuyobozi ku rwego rw'intara utashatse ko amazina yatangazwa kuri wa gatatu yagize ati abasivili byibura 21 barishwe mu mudugudu wa Jigwibombo uherereye mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa Bandiagara. Yitiriye icyo gitero abajihadisti. Undi muyobozi waho mu ijoro ryakeye yavuze ko abantu bagera kuri 20 bishwe kandi ko umutekano muke wabujije abayobozi kujya habereye igitero, ariko uhagarariye urubyiruko rwaho yavuze ko abasirikare nyuma baje kwagera. Cyakora batanze amakuru ku rwego rw'ubuyobozi bombi basabye ko amazina yabo adatangazwa bitewe n'imyanya barimo. Kuva agatsiko ka gisirikare gafashe ubutegetsi muri coup d'etat yo mu 2020, amakuru ajyanye n'ibitero nk'ibyo ntakunze gushyirwa ahagaragara. Uhagarariye urubyiruko yavuze ko iki gitero cyatangiye mbere y'uko ijoro rigwa kandi ko cyamaze amasaha agera kuri 3. nawe yasabye ko amazina yadashyirwa hagaragara ku mpamvu z'umutekano we.
Jeanne Mukankusi, tuve mu burengerazuba bwa Afurika tujye mu majyepfo ya ifaranga rikoreshwa muri Afurika y'epfo yitwa Irand ryazamutse mu gaciro nyuma y'uko Perezida Cyril Ramaphosa atangaje leta nshya. Frederic Nkundikije aragarutse.
Uyu munsi ku gatatu agaciro k'ifaranga ry'igihugu kisononoye muri iki gihe hatunganijwe ibirori byo kurahiza abashikiranganji bashasha bagize leta. Iryo faranga ryungutse ugereranije naho ryahora ku madolari y'Abanyamerika ryaraciye mu bihe bigoye mu ndwi iheze nyuma yaho ku munsi wa Mungu Perezida Ramaphosa atangarije leta yiwe nshasha irimo John Steenhuisen arongoye umugambwe Democratic Alliance tavuga rumwe na leta yiwe. Naho mu ntango iyo leta yari yakiriwe neza n'abavuga ko ari leta ishyira imbere imigambi y'abagwizatunga, hari abagwizatunga bari bagifise amakenga y'ukuntu iyo leta y'ubumwe izoshyira mu ngiro imigambi yo kunagura ubutunzi. Byongeye gushika ubu hari ibimenyetso bitari bike ku iyo leta y'ubumwe gihanganye n'ibibazo bijyanye n'ukuntu umugambwe ANC hamwe n'umugambwe DA bizokorana neza nk'uko bishikirizwa n'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi André Sirier.
Tuvuye ku mugabane wa Afurika tugiye muri Pakistan, aho polisi yavuze ko igisasu cya bombe cyahitanye abantu batanu barimo wahoze ari senateri ni mu majyaruguru y'icyo gihugu. Eugene Mukankusi.
Umwofisiye mu gipolisi yavuze ko senateri Hidayatullah yari mu bikorwa by'icyiciro cya kabiri cyo kwiyamamaza ubwo imodoka ye yakubitwaga n'igisasu cyayobowe na telekomande. Tubibutse ko Bajur ari kamwe mu turere ducungwa n'amoko gahana imbibi na Afuganistani katagira amategeko kandi kamaze igihe kirekire kihishemo abarwanyi b'Ikisilamu bakorera ku mpande zombi z'umupaka. Undi muyobozi muri guverinoma Anwarul Haq yatangaje ko cyari igisasu giturika cyakorewe mu rugo. Abatalibani bo muri Pakistani cyangwa Tehrik-e-Taliban Pakistan bagize umutwe w'abarwanyi b'Ikisilamu bishingikiriza ku moko bahakanye uruhare rwabo muri iki gitero. Itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Shehbaz Sharif ryavuze ko yamaganye icyo gitero.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri w'eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Duhere mu Burundi aho igiciro cy'indagara kikubye inshuro eshatu kivuye ku 40,000 by'amafaranga akoreshwa mu Burundi kikagera ku 120,000 no kuvuga 120,000 bazicuruza rero ku isoko rya Rumonge. Baravuga ko ikibazo giterwa nuko zabuze mu kiyaga Tanganyika. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi tugezweho na Thierry Ndayishimiye.
Nta ruboga ruhari kandi nawe uri kurahabona hari mwanza gusa bazikura hehe ntazi hari.
Uwo ni umwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya Rumonge. Amameza bahora batereka kimikeke canke indagara zabizumye canke imbisi ziragaragara. Abadandaza nabo barajunje. Uyu niwe twasanze muri ico kibanza.
Indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera ya mezi nyene ari mabi. Uko nabafise nabagende iyo nyene mu kurondera zondagara mu ruzi bazi uko nyene tugiye twagenda ku ruzi tukarondera tukabura. Noneho na urabona ko atacho twanze ngaha akweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badanaza imboga n'abadisuma twese ubu turashonje kweri.
Aho mu isoko yo mu Rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga 140,000 by'amafaranga y'amarundi ubu kigeze ku mafaranga 120,000. Ugiye ku musenyi wa Tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba uhabona amato aziritse ku migozi gusa. Abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga. Isoko y'amafi yahori harema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga. Iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga 180,000 kagugwa amafaranga 300,000 by'amarundi. Imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo cyo gufungura.
Wewe byakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kujya mu isoko kaburi ucyutahana babonye uzindi kugera ugiye kudandaza mugabo tahukonye ntagire icyo twara umva wewe byakira gute tubyakira nabi cyane kwe
muri ico gice cimbo bari bamenyereye gufungura ubugari nakaboga ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari nibiharage biri mwirengarenga canka mashu ubwo bukene bw'amafi butegwa nuko mu gihugu ca Tanzania hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca Rumonge atakiza mu Burundi aho muri Tanzania haheze hafa amezi abiri barahagaritse kuroba uyu murobyi wo mu Rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma hahi Tanzania bahagaritse kuroba muri rinoci
urabona mu isango muri Tanzania aya mezi kuva naho bataba bapfunze uruzi bataroba hariya hariho umuyaga uterayo uteye amato bacaba kuroga ngo ntamene ngo nwo umuyaga bagacha barindira nk'umukwe twikene umuyaga wanje guca nari sicyo gitunye ndagaziboneka mugabo navye nyene kiwujemo gatoyi mugabo icyo si cyo tuma zigabanuka kabisa
abarabyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi kuburyo abarabyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere Jimene Mayumpu w'imyaka 63 afise amataroba akabona ko hari agahaze
kera tugikura hariho abagiriki bafise amata kuze y'ivyuma afise kuroba kure afise amatara araba kure ibyo bintu muri rakitanganya ku ntavyo kugira dusubire ijya kampanye yo kuronka imboga nyinshi ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwiza tunga urugero rwa mbere bazani chombo bibiri bitatu bine muri Tanganyika bikaroba
kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba habyunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nkuko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi abyemeza
Iyo umuntu uvye taronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko hari igihe usanga mu mazi iwacu atari menshi bigasaba ko ajabuka mu mazi yo hakurya Kongo akayaronderayo kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngusanga aho ziri urazirondera rero ibyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afise kidashobora kumugaruka
n'ikigega ca komine Rumonge kirahahombera nubwo musitaneri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine ubutunzi bwa komine Rumonge buva hanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi yaba Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi yaba Jimene Mayumpu afise amataroba barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeze bayagabanutse muri Tanganyika amafaka duga hejuru abarubyi bashobora kuyafata
Kerive ndashimiye watugezagaho inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi Intumwa z'impunzi z'Abarundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaraye zishoje urugendo zarimo rw'iminsi itanu mu Burundi muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryitwa Gendurebe Impunzi z'Abarundi zari muri urwo rugendo ziravuga ko umutekano wagarutse mu Burundi ariko zigasanga hari ikibazo cy'ubukene bukabije Vedaste Ngabo
Izi ntumwa zari zigizwe n'impunzo mu nkambi ya Mulongo na Lusenda ndetse n'iziba hanze y'inkambi hamwe n'abayobozi ba territoire ya Fizi na Uvira abagaragaye societe civile na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ubwo zari zigarutse zivuye mu Burundi zaganire n'ijwi rya Amerika zemeza yuko buri wese yagize amahigwe yo kugezwa mu ntara avukamo ndetse no kuganiriza impunzi zahungutse mu myaka yashize izi impunzi zanasuye intara y'ibitoki ikomokamo abantu benshi bahungiye muri Kongo Deo Ntakiruta Imana n'umuyobozi serukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongo yari muri izi ntumwa zari zimaze iminsi 5 mu Burundi yari wawo mu ntara Karusi asanga makuru umutekano mu kibabwi bari mu buhungiro atandukanye nayo yibone yageze iwabo
tuma tugiye guhereza impunzi bagenzi bacu tugiye kwasigura kwanza umugambi abategetsi ba Kongo batunganije kuwagiza akamaro ati kubera iki twabonye neza ku Burundi ari nyabagendwa atangorane n'imwe atabyo guhohotera umuntu je nkaho amahoteli agenda araramo yose nta n'umuntu yeza kumbaza ngo karanga muntu ngo bitambulisho kandi tugishika mu Burundi Direction Générale de la Patriement, Réinsertion et Intégration. Yavuze ati kugira ngo mumenye igihugu cyanyu ngire kimeze. Umuntu wese ashaduka ku gatumba iwe. Kwezi twashye tugira mu hani wacu, nta muntu yigeze tukomakoma n'umwe. Bisigura ko ibyo tugiye gusigura abarefugee turongoye. Ni kubabwira yuko umutekano mu Burundi uhari.
Albert Akizimana nawe ari muri izi ntumwa yari wa mu ntara y'ibitoki. Ifite mu bari mwinshi w'impunzi ziri mu nkambi ziri muri Kongo. Yagize amahirwe yo gusura imitumba itandukanye ndetse no kuganira n'abantu batandukanye nawe asanga ibyo bahunze mu mwaka wa 2015 byarashize
guhunguka ndumva bindimwo byukuri kuko uko nabwumva siko nabusanze kuko haravuga ibibazo by'imbonera kureyo uciyaha bigenda ukwe naragezeho je naratembereye kandi natembera ndumwe nizo mbonera kure kuko ziranzi niho mvuka twarayaga nabo ntanu wigera mpamagara ngo we uvaho uja hehe canke ngo umaze iminsi oya atakose wakoze nibaza ko nta muntu n'umwe ashobora guhohotera
gusa nubwo izi mpunzi zivuga yuko mu Burundi hari umutekano ugereranyije n'igihe zahunze zisanga hari ikibazo cy'inzara ndetse n'ubukene bwinshi ugereranyije naho ziri mu buhungiro muri Congo. Joseph Minani aserukira impunzi zahunze mu mwaka w'1972 ziyo muri teritwari ya Fizi nawe yari muri izo ntumwa iwe yagendereye intara ya Rumonge.
Mu Burundi ntacyo nanezeyo cyane mugabo icyo nasanze gikomeyeyo cyane n'ubuzima ukuntu ko abantu bo baronga imfungurwa usanga ari ibintu usanga bikomeye gatonya nivyo bisaka kugora n'aba ababene wacu bahunguka bagiye mu Burundi
gute bigenda gute
usanga mu Burundi injya zaraduzi beyi njya zaraduzi beyi amafaranga sana yakorotse akatsiro.
Bamwe mu bagize societe civile bari muri uru rugendo bahoraga binubira ubujya Abarundi bahunguka abandi bahunga bahamya yuko umutekano ari wose mu Burundi. Mateso Mutari n'umuyobozi wungirije wa societe civile muri Fizi.
Tumefika kuri province ya Cibitoke kuri Rugombo, tumefika kuri province ya Ubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Iran na
kwageze mu ntara ya Cibitoki mu Rugombo, kwageze mu ntara ya Bubanza na Meri Bujumbura ndetse na Rirare na Rumonge. Twiboneye n'amaso yacu kwa umutekano. Umutekano urahari mu Burundi kuko abo twaganiriye n'abayobozi ndetse n'abahungutse batweretse yuko ari umutekano. Prosperi Abiona ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, nawe yari muri izi ntumwa zari zivuye Burundi. Yemeza yuko urugendo bakoze ruzafasha aba Barundi gukangurira izindi mpunzi guhunguka ku bushake bwazo. Iyi gahunda ya Go NDC ibaye nyuma yaho muri uyu mwaka ibikorwa byo gucura impunzi ziva muri Congo zijya mu Burundi byari byahagaze bitewe n'uko impunzi zahunguka nyuma y'igihe gitoya zikongera zigahunga, bityo bigatera abandi Barundi ubwoba bwo gutaha. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Ijwi rya Amerika ikujyane muri Tanzania aho inzego zishinzwe ubuzima bw'abana mu nkambi za Nduta zivuga ko abana 172,000 bari munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'indwara ya bwaki ituma badindira mu mikurire no mu mitekerereze mu nkambi ya Nyarugusu, naho abana bafite icyo kibazo bagera ku 200,000. James Jovin arakomeza inkuru.
Ibyo bitigiri byemezwa na muganga Tumaine Nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika muri komine Kibondo kuri uyu wa gatatu, avuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo cy'indwara zitandukanye. Agaragaza ko ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, bapfa hafi buri mwaka.
Kama mnavyofahamu, wilaya yetu na kambi ya wakimbizi na kule kuna watoto chini ya miaka 5.
Nkuko mubizi, komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka 5, hafi barenga 200,000 barwaye indwara ya bwaki. Cyo kimwe no mu nkambi ya Nyarugusu, ubu turi mu migambi yo gukemura icyo kibazo. Mu bana bose babarizwa muri komine Kibondo no mu nkambi zahungiyemo Abarundi no mu baturanyi b'inkambi za Nduta na Nyarugusu, icyo kibazo kirahari. Abarenga ibihumbi mirongo indwi bugarijwe n'icyo kibazo ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti wo gukemura icyo kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi
wananchi wa Kibondo ambao tunahita kwa jina maarufu kama host community.
Ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu ubijyanye n'ubuzima bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku munzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAM.
Mategemea WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
PAM itegekanya ko amatohoza y'abana bagwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa. Ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane. Nk'uko bamwe mu bavyeyi babibwiye ijya Amerika, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe iminsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka, impunzi zo mu nkambi ya Nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze
kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi. Ahubwo jewe mbona yuko ngaha kwere mwiyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kwere ndabona yuko mengo icyo nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose
budufasha katwimvira ko bakatubadunda ivyo kujya nk'iripo kado kwezi torose ifu nibi n'ubushaza nyuma tukoronka nk'umuceri n'ibiharage bakatubaradunda mu ntobe zuko cyangwa dushobora kugira amagara meza.
Ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwimvira ko mukadukabira utwo kujya kaduha nk'izindi zo kujya uko abantu kweri amagwara yabaye menshi amaistoma.
Mugihe leta ya Tanzania n'u Burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'Abarundi, imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanijwe ku rugero runini bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania.
Twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320. Ni ukuvuga ubunjya zaragabanutse rwose kandi binasubiye turonka injya zitameze neza nk'ubuzima bw'abantu buca bugenda nabi haraho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise.
Ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania na SER gukemura ibyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovine ku bw'ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC bibaye saa 7:52:45 mu kuvuga saa moya na 52 hafi na 53 ku isaha y'i Kigali ni Bujumbura. Mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump aravuga ko ashaka gutegeka manda eshatu nk'umukuru w'igihugu. Ese birashoboka? Thomas Kamerindi.
Subwa mbere Trump atangaje ko yifuza manda ya gatatu nko guhera mu 2019 yabivuze inshuro nyinshi. Ubu arimo arashaka iya kabiri, ariko mu kwezi kwa gatanu gushize ubwo yarimo yiyamamaza imbere y'ishyirahamwe rikomeye riharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda National Rifle Association, nabwo yagarutse ku gitekerezo cya manda ya gatatu atarabona n'iya kabiri.
FDR 16 years.
FDR imyaka 16, imyaka hafi 16 yagize mandenye. Simbizi ariko se twe tubaye aba mande eshatu cyangwa mande ebyiri, nimumbwire.
Ugo Trump yise FDR ni Franklin Delano Roosevelt, azwi cyane ku nyuguti zitangira amazina ye. Yabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wenyine mu mateka y'igihugu warengeje manda ebyiri, yari uwo mu ishyaka ry'abademokrata. yatowe inshure nye mu 1932 1936 1944 1944 yitabye imana akiri ku butegetsi bisanzwe azize urwikirago ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1945 amaze amezi abiri yimitswe muri manda ya kane na nyuma rero y'imyaka 12 n'amezi abiri ku butegetsi yarafite imyaka 63 y'amavuko kugera rero kuri FDR itegeko nshinga ntiryavugaga inshuro umukuru w'igihugu yemerewe cyangwa abujijwe gutegeka ariko abanyapolitiki ntibyabanyuraga ikigo cyitwa National Constitution Center gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu cyazobereye mu bumenyi bw'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuryigisha muri rubanda kitubwira ko bamwe mu bo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress bagerageje kuvugurura itegeko nshinga inshuro zigera kuri 200 kuva mu 1996 kugera mu 1940 kugira ngo bashyiremo umubare ntarengwa wa manda za president wa Repubulika. Congress yemeje bwa mbere na mbere umushinga w'ubu bwoko mu 1947 nyuma y'imyaka ibiri FDR yaramaze atabarutse. Niryo vugurura rya 22 ry'itegeko nshinga ryabaye itegeko burundu mu 1951 bitatu bya kane bya leta zari zigize igihugu icyo gihe zimaze kuha umugisha zari 48 wari ukeneye 36 byibura. Uyu mubare wabonetse ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri 1951 leta ya Minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangije kuwemeza rivuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda ebyiri ku butegetsi. Nyamara Trump siwe munyapolitiki wa mbere uvuze ibya manda ya gatatu. Hari n'abaperezida bane bayishatse birabananira: Ulysses Grant mu 1880, Theodore Roosevelt mu 1912, Woodrow Wilson mu 1920 na Harry Truman mu 1952. Uyu Truman ivugurura rya 22 ryasanze ari ku butegetsi rivuga ko ritamureba ryatangiye gukurikizwa ku wamusimbuye President Dwight David Eisenhower wategetse kuva mu 1953 kugera mu 1961. President Ronald Reagan umurepublikani benshi bo mu ishyaka rye bavuga ko ari intangarugero mu mitegekere yagize manda ebyiri kuva mu 1981 kugera mu 1989. Nawe yari mu banyapolitiki barwanya ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga. Bityo iminsi itatu mbere y'uko ava ku butegetsi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo NBC ku itariki ya 17 y'ukwa mbere 1989. The 22nd amendment that was passed
by our own party here is revenge for Roosevelt. I think that is an ni ishyaka ryacu ryashyizeho irivugurura nk'uburyo bwo kwihimura kuri Perezida Roosevelt wabatsinze mu matora inshuro enye zikurikiranije. Rirahonyora demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwitorera uwo bashaka inshuro zose bashaka. Nzashakisha uburyo rubanda barikuraho.
Gusa rero uwari we wese washaka manda ya gatatu yagomba kunyura inzira ndende cyane kugira ngo abigereho. Byamusaba ko ivugurura rya 22 ribanza guseswa n'irindi vugurura ry'itegeko nshinga. Iri ryabanza kwemezwa na 2/3 by'amajwi y'imitwe yombi ya Congress na 3/4 bya leta 50 zigize igihugu, ni ukuvuga byibura leta 38 byafata imyaka. Yaba rero Trump yaba Biden uzatsinda wese mu kwezi kwa 11 gutaha izaba ari manda ye ya nyuma na nyuma.
Radio Ijwi rya Amerika mu kanya turaba tubasezeyeho tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Intumwa z'impunzi z'Abarundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zishoje urugendo zarimo rw'iminsi itanu mu Burundi muri gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yiswe Genda Urebe. Impunzi z'Abarundi zari muri urwo rugendo ziravuga ko umutekano wagarutse mu Burundi ariko zigasanga hari ikibazo cy'ubukene bukabije. Muri Kenya bateguye imyigaragambyo yo gusaba ko Perezida William Ruto yegura hinduye umuvuno wa ikoramo ba fashe icyo cyemezo nyuma yuko imyigaragambyo yejo kwa kabiri ibaye mu bugizi bwa nabi no busahuzi. Naho abayobozi babiri muri Mali batangaje ko igitero gishinjwa abajihadiste bo mu gihugu rwagati cyahitanye abasivili barenga 20. Inshuti mwari muduteze amatwi, reka mbashimire ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bamfashije kubagezaho aya makuru dushoje. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.